Leka twongere tubaramutse bakunzi bacu mudukurikira mwe muherereye ngaha mu Burundi ikaze na karibu kwishene yanyu urugendo news aho tubaha makuru atandukanye avugwa hirya no hino ku isi cyane cyane yavugwa ngaha mu Burundi tudatevye rero hari inkuru yaraye iravugwa mu gihugu cy'u Burundi n'uyu munsi yazindutse ivugwa twari twanayibahaye ku mbuga za Facebook n'izindi mbuga za Twitter n'ahandi uyu munsi tuyigarutse ko vyimbitse bimwe byari ndoto nuvuga ko bibaye ukuri. Léonard Manirakiza niwe mushikirizamanza kizigenza wa Republika w'u Burundi mushasha ibi ndazi mwarimo birindiranye igishika inyuma yaho mubonye tuko turabivuga ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyi ni inkuru twovuga ko yabaye impamo nkuko twari twazindutse tubimenyesha Sylvestre Nyandwi yaraye abogojwe. Mu mabanga y'ubushikirizamanza mukuru wa Republika y'u Burundi Inama Nkenguzamateka yahavuye yemeza Léonard Manirakiza muri ayo mabanga. Niwagiye gusubira Sylvestre Nyandwi. Inama Nkenguzamateka yemeje kandi abacamanza munani bashasha bo muri Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi. Uyu Sylvestre Nyandwi yaramaze imyaka hafi ndwi muri ico kibanza. Yari yagenywe na nyakwigendera Prezida Petero Nkurunziza hari muri Nyandagaro mu mwaka w'2016. Aha uwoca wibaza ati ese mu myaka indwi yaramaze ku butegetsi yamaze iki? Mu myaka ndwi yaramaze ku butegetsi yaranzwe n'amanyanga atagira izina harimo gupfungira abantu ubusa kwaka kwanka canke kwanka kurekura abo ubutungane bwejeje canke abahejeje imyaka y'umunyororo. Ibindi bintu novuga ngo yabonetsemo cane ni kugabwa n'abakozi bato bato abakozi biperereza kandi ari bato kuri we gukwiragiza ibinyoma bijanye n'abanyurujwe kubihakana no kuvuga ibinyuranye n'ivyo ukuri kuvuga abanyurujwe bakuri gwirengero baragiye pi naco bivuga ko ibindi yarabiharira kwanka gukurikirana ivyaha vy'agahomerabunwa abikogwa n'abari mu nzego z'umutekano beno mu mbonera kure kurya ibiturire kunyaga amatungo y'abadakundwa n'ubutegetsi bw'u Burundi gufatanya n'abashaka kunyaga mazu y'ababuranyi kugurisha ibigongwe vy'umukuru w'igihugu n'ibindi byinshi. Tuvuze kugurisha ibigongwe vy'umukuru w'igihugu hari ivyo biti ca kane abanyororo bakwije ca kane umukuru w'igihugu yama yavuze ko barekugwa hanyuma ntibarekugwe hariho n'uyu munsi benshi bakiri mwibohero kandi baramaze ica kane cy'umunyororo wabo itegeko ry'umukuru w'igihugu ryarabarikuye. Ikindi tutakubagira uyu Sylvestre Nyandwi asize amarira menshi mu miryango y'amabohero y'u Burundi. Mu nkuru turiko turabategurira tuzokwerekana ingene idonido ingene Sylvestre Nyandwi yafatanije na Aimée Laurentine Kanyana mu guhamba ubutungane mbere tuzobereka namwe mu matungo boba basangiye. Muri ayo matungo haravugwamo kandi umwe mu bategetsi bapfunzwe General Alain Guillaume Bunyoni ibishobora gusigura ko ikugwa rya Sylvestre Nyandwi muri kino gihe harindiriwe urubanza rwa Bunyoni nawe bishobora kumuhitana ariko ibi nta makuru akuya hari ariko birashoboka. Tubandanije Léonard Manirakiza azwi gute wewe n'umuntu ki? Nta makuru menshi avugwa kuri Léonard Manirakiza yari asanzwe ari umukuru w'igisata chimanza cha Sentare Ntahinyuzwa chambre judiciaire kuva mu mwaka 2019 dossier yajanywe mu nama nkenguzamateka ivuga ko ari umuhutu ko avuka mu ntara ya Murambya kandi ko afise uburambe mu kazi bw'imyaka 15 uburambe bw'imyaka 15 mu butungane. Tugerageje kubaza abamuzi batubwiye ko ari umukizwa avuga amajambo make kandi ko ari umuntu yubaha cyane amategeko ahawe n'abakuru. Ni ukuvuga nk'uko abandi babikora ati kubisa gashi n'abashobora kubaha amategeko y'abakuru kumbure zimwe akazigoramika ariko ntawo mushinja ataratangira gukora akazi. Imbere yo kuja muri Sentare Ntahinyuzwa, Léonard Manirakiza yatwara parke ya Murambya aho imurambya hariho amadosiye makeya yavuzwemo mu myaka y'ibihumbi 2014 yaravuzwe mu ihohoterwa gicariho ciwe citwa Louise Marie Nsabimana yamutoteje amwagiriza ko ashigikiye abicanyi kubera yarasavye ko hari abantu barekugwa bagataha kubera hari haheze hamaze igihe kinini bafunzwe batajanwa imbere y'abacamanza. Gucyo rero nk'uko amategeko abivuga babasabira gutaha nuko ibingoma. Mu gihe abapfunzwe bari abanywanyi b'umugambwe MSD kandi muzi neza yuko umuhari MSD numwe muhitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi umugambwe urongowe na Alexi Sinduhije. Dukomeje mu mwaka w'2016 Léonard Manirakiza yarahagaritse abana n'abanyeshuri 11 barimo abatarakwiza imyaka 18 y'ubukure arabafunga abagiriza ko bononye ifoto ya nyakwigendera Prezida Petero Nkurunziza mu bitabo by'ishuri. Iyi nkuru nawe ushobora kuba warayumvise. Mu nyuma byarabonetse ko abo bana boba bapfunzwe atani cemezo ko aribo bononye koko ivyo bitabo byo byahereye nta uhazi neza. Haracarika rero kugira ngo tumenye ko Léonard Manirakiza hari icyo azomarira u Burundi, azomarira ubutungane bw'u Burundi. Icyambere tumwifurije yuko yoba umugabo ujunje n'ijambo afata ingingo koko aravye aho kuri kuri atisunze amabwire nuko yo kwerekana igihagararo cha procureur general de la republique koko ntabe ubutamikwa ijambo na niryo ntabe ubutamikwa ijambo niperereza maze amatohoza yiwe aka yaroranisha kuvyagirizi umuntu no kubimuburanira adahengamye. Turifuza ko yoba procureur general de la republique atajya ibiturire nkuko atajya ibiturire nkuko nkubasubiriye. Turamwifurije kandi ko yorekura abafunzwe bose barahejeje iminyororo abamaze cyakane nkuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ribirekura abagira ikigongo n'umukuru w'igihugu uko bari kose bakabarekura nuko yorekura inzira karengane nka Christian Butoyi amaze imyaka 9 afungiwe icaha atakoze. Tubutse yuko Christian Butoyi numwe apfunzwe adakwije mu mutwe yagirizwa ko yishe ababikira mu Kamenge. Turifuza kandi ko yokurikirana ivyaha bikomeye vyakozwe n'iperereza igisirikare benimbonera kure nko kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi kunyuruza abanywanyi b'umugambwe senere n'ibindi n'ubugikorwa byo gucinyiza cyane gucuvya abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo no kunyuruza mbere no kwica guta mu nzuzi abanywanyi b'umugambwe senere no kubagiriza ibintu bitagira kamaro. Turifuza ko ahagarika ivyo kubariza gufa umuntu iyo ari karasambishwa na cane cane ko mu mategeko ya leta y'u Burundi mbere na mpuzamakungu kizira gusambisha umuntu mukubita kizira gusambisha umuntu ari kugatunariko kubera ko yo hava avuga cyangwa kemera n'ibitari byo turipfuza ko Yohana aba OPG n'aba politiki n'aba prokirere bapfungira abantu ubusa ku matati asanzwe atahuriye n'ivyaha cyane cyane abapfunga abantu mu mpera y'iyinga mu mpera zindwi kugira ngo bazoronke ubumviriza ku munsi wa mbere bamaze iminsi mu gasho gutyo rero iya kaneke kabanekereye bashobora kwakubiturire bakarekugwa turipfuza ko yugarukana icizere mu butungane bw'u Burundi gutyo rero iyo wabaye umuntu w'umugabo abantu bose batozo kwibagira muri kahise hari abantu bakoze amateka mu butungane gushika ni isaha baracibukwa nk'intwari kandi bakihari ese Léonard Manirakiza yogira ubutwari nk'ubwa Léonard Nduwayo Mushikirizamanza umukuru wa Republika yerekanye ubushinga ntahe mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe murumva ko abeze imyaka myinshi cyane ku buryo Abarundi n'ubu bakimwikugura ese Léonard Manirakiza yoba nk'uwo mugabo w'ijunja n'ijambo yerekanye aya mateka mu myaka ya kera Léonard Manirakiza Léonard Nduwayo ntimubitiranye muravyumva nubwo batangiye nubwo basangiye amazina amwe ariko si bamwe ariko tuvuge ngo izina n'iryo muntu yo tora Léonard Nduwayo uwo wabaye utungane nawe musomyi reka twisabire kwiribogozwa by'umushikirizamanza no gushiga nishigwaho by'umushikirizamanza mushasha ubivuga ku iki wifuriza iki uyu mushikirizamanza mushasha ese hoho umusaba iki na hanyuma muri komantere hanyuma dukomeze gukorera hamwe gutyo nibabona ibitekerezo vya bene Burundi kumbure bazikubita gashi babone icyo Barundi bagona murakoze ishene muri komurakurikira ni Urugendo News TV je muvugana ni Daniele Mugisha mushobora kunkurikira ku mbuga zanje zose Facebook YouTube Twitter ahaho na Instagram mushobora kudusangaho tubitse kwa n'ibiganiro dukora byo kumotiva Abarundi kubigisha guca amafaranga ku mbuga ngurukana bumenyi ibiganiro byacu tubishisha kuri Facebook page Daniele Mugisha ushobora kudukurikira utarubize ariko turigisha abanyeshuri bacu umurundi wese yifuza kwiga guca amafaranga ku buhinga ngurukana bumenyi cyane cyane kwihangira imirimo kuri YouTube ofisinga bile rero urahawe kazi na karibu ukurikira iyi page Facebook page Daniele Mugisha niho honye uzoronka ibi vyigwa Imana yo mwijuru ikurinde Imana yo mwijuru irinde Burundi n'Abarundi ikaze muri komantere aho hasi nanje nakagaruka.